Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ paa. Ɛdin no yɛ dada na Daniel ɔbɛn tufoɔ wobɛtumi atwa ne ti a na wayɛ no ɔsɔfo Dan mema wo akwaaba de ba Hour of Hope dwumadie yi so. Ɛyɛ nkuranhyɛsɛm, bɔhyɛ nsɛm ne nkɔmhyɛ na Awurade nam nakoa so de brɛ wo baabi bi a wowɔ bi a wohyɛ me. Awurade Nyankopɔn ani onyam ɛnhyɛ ɛhɔ nom ma yɛbɔ mpaeɛ na yɛahyɛ dwumadie no ase ɛwɔ Yesu Kristo ɛdin mu. Awurade, yɛda wo ase hyɛ wo din anuonyam bebree. Yɛmpaebɔ ne sɛ anɔpa yi awia yi nso ma wo ma ɛnte wo ne na yɛnya wo ase mu ɛnte aseɛ. Agyidifoɔ nyinaa gye me so amen. Ka bi gye me so amen. Awurade ɔnyɛ wo kɛseɛ paa. Mene wo kya asɛm bi na mato asɛm yi din sɛ your background cannot limit you. Me sɛ wase wo nkyi baabi a wofiri ntumi ndi w'abrabɔ so nka wo hyɛberɛ nhyɛ. Your background cannot put your back on the ground. Ɛti me bae sɛ mebɛhyɛ wo bi nkran na mama obi anidasoɔ wɔ abrabɔ yi mu sɛ mfa ho ne deɛ wofiri. You can also be someone important to the family. You can also be someone important to Ghana, our motherland. You can also be someone important to the world. Na kyerɛ sɛ baabi bia wofiri no Awurade abasa ɛtumi locate you. Ɛnti wei twene ma dwene si yɛagye nkwa Yesu Kristo a yɛnya kuro bi anwo ne so te sɛ Nazaret, kuro ketewa bi a ɛwɔ Bethlehem. Sɛ Yesu Kristo soma piei na wotumi hyan ne ma wiase nyinaa ɛte ne nkama ne bɛyɛ ewiase agye nkwa deɛ a I came to tell you that your geographical location cannot stop you or cannot stop your star from shining. Yɛnkan asɛm no ɛmfiri Job chapter 8 verse 7. Awurade asɛm ma yɛte aseɛ. Job ɛka asɛm bi ɔsi, though my beginning may be small but great shall be my end. Me se Job ɛse ebia na mahyɛseɛ ɛyɛ ketewa nanso awieyɛ no ɛbɛyɛ kɛseɛ paa. Obi bia a wohwɛ me mehyɛ nkɔm to w'abrabɔ so sɛ wahyɛseɛ ɛyɛ ketewa mpo a wawieyɛ ɛbɛyɛ kɛseɛ paa. Now let me give you this mystery. Your past is always a history and your future is a mystery. Tie ne ye. Me se your past is a history and your future is a mystery. W'akyiri asɛm no anaa wo nkyi no ɛyɛ a na ɛyɛ abakɔsɛm na mmom wo daakye ne baabi a wokɔ no ɛyɛ ahintasɛm. Yee! Abakɔsɛm deɛ obiara tumi ka bio nanso ahintasɛm deɛ ahinta obiara ɛno nti ne yɛto din sɛ ahintasɛm. Ɛnti baabi a wofiri no nnipa bɛtumi aka bi deɛ alɛmete wo sɛ nya asom asi na ɛfiri dɛnkyɛmmoɔ so no ɛnya akora mei ɛna ɛfiri kramɔ kuromura yɛ mekura ni map mu. But me babe catch it was said that is a history and you were chira sem. But your future is a mystery. Your future is kept safe in the hand of God. And ne anopai se to me be sorry se woka will be that yasa. Me jina wo gwama yesu moja nim ebranase. Your future is a mystery. No one can predict your future. Now do you know that where you are coming from in life is not as important as where you are going to. Baby, I will free bow up, brabum no, aya ne hun ya, said baby, oh, ko, ewa brabum. Now listen and listen very well. Your past cannot be changed, but your future can be changed. Me say, winti un to me, it's a sound of that. Now listen and get this very well. In this life, you are not given the chance to choose your father or mother. And I will go home no more baby as your man acquaintance said. Only is a win a bayon papa. Any in Kahwana or Yvu Gates will be heaven, was re a radi own shaw. Your ma will be acquaintance said. Only now for a bra or bass as he so. Nance was Tnasia who said, a nipper be our acquaintance said, or in a life partner, or in a walk of war. Nature said, the past is a history which cannot be changed, But the future is a mystery we control. Ha, I say me eh, dedodo. Me say, you are not given the chance to choose your parents, but you have the chance to choose your future partner. Nature say you cannot do anything about your past, but you have your future in your hands. Come on, arise somebody and predict and declare something over your future. That I do not come from a rich family, but a rich family will come from you. Declare into your life that I was born poor, but I refuse to die poor in the name of Jesus. Any spirit that is attempting to desist and resist your destiny from shining, I cancel it and I bring it down in the name of Jesus. Your background cannot stop you. Your background cannot put your back on the ground. Now let me tell you something. Say Evrade fa Abraham Efri Mesopotamia. Ye no better nene dodweja. Evrade eyi Abraham Efri Krobia ye friend Haran. Edeni kopie Mesopotamia. Enam so better nene dodweja. Ye ni na ye na Abraham mwasem na mekai. In the book of Genesis. Ye se Evrade to me fa Abraham Efri Atechem Efri Nomiase. Ebe ye ni shira. Ebe friend madamfu. And your hair fan free. I prophesy over your life. Ubia woji dinjin come sharing to me. Say, I prophesy over your life. You shall be a father of many. Why? Because you will look and take care of many people. You will be a father. Me say, ubaya dudweja. Receive this prophecy in the name of Jesus, because a time is coming. Millions of people and thousands of people will depend on you to feed themselves. Receive this prophecy in the name of Jesus. Anytime God wants to do something great to his glorification, Bible my tia still say or peki obi every footroom. No one shall say any pen and yunyam ye no and a chile a radi to me kesi yeno a dead. Se woji a radi to me did ya and yen fan woni baby a woofri and fan woni no me be a woofri as ye and fan woni a busria conto chibi mo woofri and to me ma o brem pon yen pie and ne every imagina se wunya me di for na me kasa to a bra boso se o brem pon yen ibe pie u titre yen ibe pie won so a radi di ube ye bibi. As any day any munyam, nan can nipa be num to say ye a radia ye dia say yamino ye me say abasa ye Abraham free no me as no sa basa num pejao and fa won si bia ya e crown. Now why brand ye bit say David ye saw and now homony at ye sinistry. Now Bible say saw catcheren and kwa say mum pe ubia u nim sem kubo no ma chiches and ku mame na minim says what you chase and ku na a hum nyina a tormenting me life ebedwane na wonim so kan sem yi kire ne servant anansa na somfo. Bible say one of the servants spoke unto Saul and said, I know a man from the house of Jesse who is in the bush by name David. Ye when a kachere was said, Obia, what dear nim kan ese om wow, and to want me free baby ama, your future is not shaking. E raden nam akwaso. Dieni ye and nam akwaso akwane recommendation. And a ma yekofa David, a free seraso, and in a ba him fear se ome bons and ku and ma o hene so money nyane. Let ya say I want to tell you, sir, you don't need a voice of a VIP to progress in life. Oh, a servant's voice can change your life from the pit to the palace, from the bush to the palace. I came to tell you, sir, God is about to do something new. Baby bia wo de wo ye bia, do it with all your heart. Na David shesere so to change and cool. Na we nim say akwa bi wa him fie monita no. Na nim say wura mu ho de o twetwe san kuo no. E ma mo anko ani hu no. Na nso na akwa bi wa him fie a won hu no David modembo. Bible so o ka kire o hene so say minim akwa bi wo sere so a otime twetwe san kuo ni ye pa. A voice of a VIP say obi edikan wa abrabom ajao. Na say o ha wo dachi on pese wo beko so a I came to tell you, say, that person, you don't need his voice for anything. God is raising a servant for you. He will recommend you. Na unso wabi diye. Eni pe diya. Obi yiye diye. Enchere se. Wa kechi wa brabumuda. Come up and do something new for yourself. Forget about your background. And know that you shall also do well in this life. Eti enano pe yase mwa meka che ujina ne se. Ema bebi ya ufri en chingwe ching mwofe mwa abrabum. Nemu faweni ehe suro na obe kosoro. Pe Yesu na obe kosoro. Faweni kosoro. Evladi nyankupu nishirawo. onye wo kesiye pa e kina sese me ne wo hia no na wo di awurade asemi ho adanse yesse awurade aye wo ye emfa ho ne bebia na wo firi awurade nhira awo folk nie wo betumi afolo jumade yi ba bebia awo bi nsumi din ye dada na Daniel obi 24 wo betimi etwa nitia aye no osofo.